be mo po se o yo soa ge ase ewo yo ge apo mo so ke o de mo po ile o ke josi anyi mo kan o ge ase
Get out of there, wait. Get out of there, wait.